Oh. Amore, Ishimo nagupite, aonariti marina we nagupite, achonariti geza nagupite, ongeza na mana we niwe bikesha, ibyishimo mfite mana niwe wabimpaye, ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe, ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe.
ترجمة